Pentecost emu hey apostle professor Opoku Onyinah na mane boy eto dwa eche se wasan paw no say chairman fofo emma board of trustees national cathedral project no ono ena wa paw no didi brete se ahye ne nsa na wodi nsami eto dwa e wo presidency na enumu no ena omampanyi na nadodan kwaku fado se ne koma to ne yem se apostle Opoku Onyinah ono ena eba abeshe trustee chairman most reverend Samuel Asante Enchi ha wodane to September busume ne da na etosu edumi nsa afrase no oba abese na nemo na enumu na apostle professor Opoku Onyinah nani aso dwumadie kase a omampanyi ni mpanyifo e de ahye ne nsei enti wagina trustees ni nyina anemo ha de aseda kase amomampanyi no wahye bose dwumadie nwanwaso a wode ahye ne nsa no woni ni team ni nyina abehye no mato akoso a ne fefefe se de beyi a omudwumadie emu na beboa ama national cathedral ni yesi ni yesi we fefefe e de aboa ma omamu nyina nso ani swade hunu no etumi abemo.